One TV. I was ever winning our crowd of Poku One TV, and when I go to our shame, meeting Eddie Coffee Poku. Now, here baby, I'm a genie, me warm Mampong children's home, a ho, and I'm a baby pee. Now, sending yammy, I can only choose a moose saying, I'm a son, papa, and say, Obi Boko, and we see a yanka, if ye no acquire a doyena, and also for Pomba, qua, oh, Kumasi, now, if we are said, dear, why genie, dear ye, papa, no, say, yanko, my and Adam, now, I fear qua, proper tuna, dear, net also, no, so cacra, wabuano, and yam on a four, a town, mutan, a chain tea, almost a buano, and nay, or so, or bar, and yanka fee, no. Baba ye and more wa adoye na brunyin any afia ye simwe 2022 yin so and more fray so any adiumbe di na boa ashe chedian ponyanko poeni monyam. Eti yen also for pong na kwa Elisha dudo na fen the great Agra and abe pim o Mampong children's home ye baba ye and more fray adoye oshe mechi and yome egua papa yi abwa nyome ano se o dinina ebre in yanka na o monso o manije e yomu pe yosha e mo be se of bags, so say a shemube, say a ducian, a fee, a moo, a cooking oil, and a nominee, and in your maho do a decay, a nunina, a kahubi. Now, and ya non quanso, or say seven prediasa, Samunia, the umbedi, and the mania, the umbibisham botomusua, and so behind your papa pay, as a isica botany, a de a shame for primoa, or sa a de aja or moa. Omo Mampong children's home na aboa amomujume dia omudie no so etimaye kama yebe na ye ne osofopon achoche nkomo na empenifo e waha no so no yenya bi na ye ne won bechoche nkomo na emunsem no ye dia bedan sɛde meka ye ne manya osofopon king of heavens tibre kese openikesia oda asafo kese ano ewo kuma senkran ne miami ahodo bebre na papa waje ne din ye pa ne ma ewa mo no ne eso dos omunya so mo a kahone na yabe pim o Mampong children's home ya dia doye kese e de bro wona wo wo efia papa o menche ma menko na ye nhye ye nkomo twye na se papa ma ofisha pa
jeje akatachi
bia bo kode
adom na oso e
nyame adom usi uti de mso wiye pe me na me sho
en su nyame ye
the great Agra
nyame to me etiase ohine
papa ene yabe pim o Mampong children's home mami musa o se sebi nyano wanya ohunti ene wabase emofre wa hano oboye o madoye nan
enti sada na de omunie Elisha yo bia every year bia no meye sada e de sere nyame nsamu nhira e de mame mewa kwantuom ne o my guy na enti sa achede a etiefo ne ahwefo ohui e ya ade a Elisha e ye e de atai na chidifo ene ne manyi na chi asere o nyame nsamu adom ene nhira nti sɛ obi hu akyɛde a ti sɛ ya na ye adom na yɛsrɛ ɛde ma Elisha ma nyina
okay ɛdeɛ na ɛwɔ mu sɛ obi ɛbɛnya tema ɛne abada yɛsronko sɛ ɔbɛkɔ nyanka fie na akɔyɔ madɔ ɛti sɛ deɛ nɛ ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ a ɔmo ɛhɛ yɛ nyina nso ɛhunu sɛ wɔyɛ
kofi deɛ tie nie yɛdie bia ne wiase a ɛkyɛe sɛ ɔbɛyɛ given onipa biara a wɔ adwene pa ana wɔ adɔyɛ de boa obi no abre bia wo suru nyankopon te nanim kyerɛ wo saa nipa yi na awurade so ma wo brɛ nyɛ den enyɛ kwada minnim niema awurade na madɔyɛ te sɛ so ayama Elisha manyina nti sɛ obi hu de te sɛ ya na yɛ osuru nyankopon sɛm nhyira ɛna yɛ srɛ ɛdi free nyankai hɔ sɛ onyame ɛnam adɔyɛ yi so na wo nkai Elisha manyina na afi foforɔ ya hyase yɛ new year yi awurade ma afi nyɛ nhyira afi ɛma Elisha manyina
wo yɛ osɔfo edie ma memfa emfiri ha menim sɛ wo yɔnko asɔfo ɛhwɛ wo a ɔmani bɛgye sɛ wo yɛ adɔyɛ kɛse yɛ te sɛ but ebi no wo a sɛ bi ɔmagyegye sika ye broni wo kasa bi wo ka give back to society yeah. Society no ɛna ama wo biribi a ɛna yɛ gyegye wo so ɛsa wo mpe wo ahodoɔ na asɔfo bi no magye sika atena so sɛ ɔbɛkɔ nyanka fie kura kɔ yi biribi kakra de ato no ɛde mɔ mo ɛne yɛ wo yɛ adɔyɛ kɛse yi asɛ bɛ na akakyɛ wo nyanom asɔfo
kofi bible sɛ ade ɛwɔ ahyɛseɛ wɔ awie yɛ na de onipa wo bɛyɛ wo ateasefo asase so biara so no ɛho akontabuo ɛda w'anim wo kyɛwo nti mesrɛ ɔhwɛfoɔ bi a wɔhwɛ Elisha sɛ woyɛ ɔsɔfo sɛ woyɛ hwan ɛmfa nyanka din ni agorɔ ɛnsrɛ sika anaa ɛngye obi nsɛm ade a ɛnyɛ nyame kwae so because onyame akwae yɛ bebree bɛtɔ ɔbɔnsam so na kwae yɛ den ɛdɔɔso nti mɛfa saa akwanya nso atu obi biara afo sɛ deɛ nyame nhyɛɛ wo no ntu ho anammɔn na ebe wie wo bone
afia ese me 2022 o message ade ma e wi ase nyira ne se
e pesa me ka kire wo hwefo a wo hwe Elisha afi ewurade ma ne nye wafe ene ye on the first ewurade ma wo mpembo no wo hwenti said ye wo de serious shaase ye nura 31st watch night no ewurade ma wo fa serious kwa afi na wie ye ko fi afi be ye nyira afia ma wo ne be nante nyame akwai so Bible si ade boyefo akwai be ye den ebe yira wo ewurade anim Besa ubet nasi ya mewurade na ubedi no kura menyame na ubet na ja then ye ma pa biara nyame wo ma ne ma wa afi wi mu no wonsa be yeden ebeka da bia me ka asem bi se every day e ye good day na so ye si afi bia nya afi pa hwe se na da ye good day e firi ne kopima afi ya wiye e ye good day sa kopima wiye ye ntima obi mmie na no nka sa afi bi nya afi pa nyame de wa shira da bia bet wa brabo anwie yi a na be hu ne sa afi ne ya afi boni nyame ye shira obi biara wo hwe Elisha
o wa do fo wi abeda o masia
Elisha ma onyame asomdwe nka mo obi biara wo mi mugidie no ewurade na me so na wo ma wo hawo no usun eto entwa
bacho ya fro say na odibre anything e wo ahai
me din de hana eni me ne pani a me hwe bebi so adwuma no so
mama wada wo ma menim say ahai de penfo atitire eni nipa dombi abaha be ye umai adoye enen so prophet na kwa Elisha abam na so say senyamia ina dom no wenye bibi kakra ono nko antena so oso oba na afia yesi mu nso one mu ebeje mani ebom menim asembe e na woka
ye kashe prophet ne senyami nsira no eda na se sey enso so kan ya fra na dofo ho na afi wo tre na shim ne bia so yenso nyami nsira one na safo manyi na obi o contribute ye bia na ye hu de ye hu ni ewrade enhira no o memu nsira ewrade enfa ma no 2022 ye bom pa ye se ewrade enfo bibia ye nyina ntwa wasumdwem no ma ne papa embra 2022 ema ye
ewo enkofobu wo nso a ebia okasa ene de wo ken beto na koma so ama ono nso so nye ahobu akra na ono so be ye bibi e de aboa asembe na akache gana fo ni wiase ama se nyina ehwe
asema me kachre gana fo nyina se esese obi a hwehwe ne yonko eyie die titiru ye wo fie ne brono so ni krom ye mobrofo bebre e wo ho enye hanko a mo mantem a wo bi ho a ne ho kire no ohia se obeso ni mu kakra mesere se wuhu bi sa kono moa bia no no so ehia moa
okay awu jafo we aya asemtia wa te se koko kono ode atuja se oso wo ba bia wo so betuma ye bibi ade aboa obi a ohia emoa e wo mantem ani de make se Mampong baby's home ehia mo so mo moa te bia wo bia no so onsa eso bibi so a bra na ne nkora ne nyina emaje omani emu prophet wa prophet ye presentation no na odi a share maami ensem na afi amamfo so ohunu osu nyuma pa ene waye
de kra mi ye sika eye ganne sika mu time iren me de ma wo se adehiade bia re be hia so de beto amam ofrei no what media den ato amawo emu nsu ye dumie no ewo mu 60 sachets ene anwa enan ene niam aka yi we ye biscuit we ye toretro niam bebresu na aka ye we chire no na mishira so onyame agya oba ne susunkunkru die mu se ewurade na madoye yi so na won kai obi biala wo ye Elisha ba na ewurade ma Elisha ma indiye afi 2021 ewurade ma busade ne ahwehwe die nyina enye yie ma wom medas
Poku One TV.